Noma kunganzima kanjani noma kungakubi kanjani kodwa kuhlezi kukhona leyo ngxenye engcono kuhlezi kukhona leyo ngxenye engcono kunezinye bheka yona ulungise yona bese uyazama futhi ukuthi ulungise nalezi ezinye ukuze uzokwazi ukuthola indlela eqavile yokuqhubekela phambili ujahe amaphupho noma izifiso zakho.